Between 3 o'clock and 4 o'clock in the morning, as alleged by the complainants, Baneba Yarko Kotenya Musetin and a Masetin, and I go to Queen Babi Lohore Bomeva Tassello, Kiva Navalara. Basma hutu went, Batana, Babatana Lamuntu, me, Yaka, Tolariti, Bahut, Sinka, laptop, the cell phone, so that everybody won a badita. Also, Bata, the Madi, my dear, no good one about the bar, Honaka, Keshak, Madiaka, Saran, 1090 Pula, and the Provok, Honaka, Keshak, who. Me ka gore ne ba bohilwe go ne go lebega ba tlogela ba bohilwe report-e me ya goroga ko mapodising go le tharinyana ba sena go kgona go ipogolola mo mosegare ka bo 7 ebe e le gone re kgona go kopana le bone mme ra tswa letsholo le mapodising ra go senka ko re ka ba bonang teng lata dinao ra dirisa le tsone di-helicoptera jalo jalo mme ya re mo nakong e ka tshwara 10:30 ra kgona gore ba rona ba ne ba tsamaya ko godimo ba bona sengwe ko tlase mme ba re bolelela gore ba bona bangwe le banna ba le bararo ko tlase jalo he mme ra tsamaya ra teng ka etara tshwara borre bao ba le bararo mme ka lesego ra ithala e le gore banna ba babedi mo go bone bao ne ba le bararo yo mongwe o kgonne go sedi ka gore go se kgwagela thata gona ne ba le teng yaanong ra ithala e le gore re tshwere mongwe wa bidiwang Fakazi Ndlovu yo ngwaga di-37 ena le yo mongwe o tshwerweng ke Progressive Ndlovu ngwaga di-32 jaanong ga re ba botsa gore yo ne ba na le ene ke mang ba mmitsela ka leina la Lloyd yo siileng jaanong ra ba tshwara mme kananse se re kile ra ba tshwana ra ba rara re go na le mongwe motho yo re mmatang wa leina la yone la Fakazi Ndlovu yo na le drive mme ra ithela e le gore ke ka go nna yano ra searcha dilwana tse ne ba di tshwere ra ithela e le gore dira dire dilwana tse di nyalana le tse e leng gore ke tsone tse di tsereng ko go bommeba ko nta ka gore ba tseelwe dilwana go ne ba dirisiwa bana ba le babedi ka nne e le mme o motona le bana ba le babedi bana bao ba babedi ba ne ba dirisana ba thubetsa jalo he ke sone se e leng gore dilwana re ne ra di tshwara re ba biditse gore batle ba dilebe ba bona gore a ke tshwane dilwana tsa bone le bone re tle re bona gore re ba tsaya re ba ledisa ko makgotasekelo go lebagana le melato ya bone ga godimo ga moo re setse re na le di-case ke belela gore di-case re na le tsone di dintsi hela thata tse go thubeditsweng batho ko tokeng ba ba tsaelwa le dilwana jalo he re tle go leka gore re bona gore a borre ba ba ka golagana le yone melato e ne ntse re ba sekela.